Malita, ga re ke le metsole bolela. Ya re tsa khibela re isa gantsi. Ya re isa le mau. Ah, go ga iwa. Yo. Ka e bona mau gantsi, guys. Gantsi from Gaborone. Gaborone to gantsi go a iwa. Ra bona pene ngwana ke le the pene le bidwa manne ba. Ah, go le nice go le best go spala ni metsi na le mantsi bila ha go tsegile. Ah, ta ke itse di clipinyana ka re okay ke bontsha ba tsone ke le mo di site. Ra bona di bus tsa BTC. Ah, rare gente, ntsa metsi a monyetsa. Para di drink dingwe, gate ke di energy drink, me di vodka tsa teng, ya taloganye go diragalang. Ah, ra ela re itagane mara itaka mo gantsi, ra re ke rona bao. We are checking in, ke bona re monyana a ka, okay, no ga na stress. Ah, ta ke ke tle mara itaka ke fresh nape. Ah, ke nna yo, bona ke tiile, ke bitswa re wa ka ntseng. Uf, khatsha. O botse go gae. Ah, ga gere ke bona go na le mo screen. Okay, music nyana ke iketile. Ah. Rana ran tsara betsa re agents another day re iketile. Ah, ta ke tsola go ntle go itswala ke gae. Ke bona di side. Ah. Everything was nice. The atmosphere was nice outside, guys, you know. Okay, what was that lounge called? Something. Ah, la gira TikTok e ngwana ke a gige tsa ngwana. Ba di mo botsa te. Bana le hipi. Buza. Buza la. Cha cha cha. Sira. I get ta. Tsena ba ke iketla mo 1 2 3 4. Ah, go nice le go ntle ka ba re bete screen yana ha bare ehe ke lounge nyana yene it's nice pula a tlo ne le green to tsoro go iragala ba sala ba re ba re banka nyetsa. Ah, ke ta ke iketla ehe nya ra tswela maungo ke a go tera sa tango se tsanang tona le ba re gate se tsanana ba ngwa e bitsa sex na 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 tsanana na na ke palo ke dingwe la teng. Okay, ke a re itagana mo saiteng ke o ba ralo na yo ga ke ebigi bolayone yone yo re na le botlhoko ma bo mamane ja tlitse di bigi gone kakwa ga ke a ba betsa mare e tshokong pa ene is big is a big deal that side and I didn't know him. I think I only heard of him but not much. Ah, ke akere ke batla botsogo mo kitcheneng ga ke bone botsogo ga ke bone botsogo ga ba itse maotho go tletse dibudu fela. Ah, ke rona ba re hectic tuition malaitaka ke re kare ke a laela bocheki le bona phule yone yo re ntse yang why. No, we had a good time, guys. Thanks, Ghanzi. Thanks, Maun.